Adanyiso stand na. Adanyiso gi kapwero go miyo moro awuyo ka. Owacha ti.
Mama hapa bra. Ah samudi opodia.
Ada correct go minwa moro. Nowacho ni olaumu Raila. Mpoko luongo maandamano no ketho maandamano. Adanyiso kidhi e chik maber. Onge kuma katiba wacho ni Raila manyaka luongo maandamano akubede ndara. Katiba wacho ni mano right ni kaka inja Kenya. Sasa ni unjo tie kuma hii. Ne police mondo seche mianda mana omi security yo ok ni Raila manyaka luongi mano amepata mano na ni nyiso akai Zakayo ni ninyaka ongad ji 6% ok en 3% kakuwacho no 3% ingadi ngad matiyo to 3% ichaki ngado ngad mondi kitich no to nyisi niya pesa ni duoko ni bangi gini abirio ada chaku kuanunu pesa musa tiyo Kenya Kenya kodonje telo flights musa bedogo kuwa kuko Kenya Kenya ku oba yogo pinje mao kuko kau pesa di masaino yu wakuna niene deficit maru 2 billion allocation mapoko timore Kenya guy ni office of the first lady onge pesa musa mingi siri kal nyo timugoge moro meke bedo my donation sani chiegebe nyocha kai yu wak niene deficit office Office moro bo los mar jeod mdavadigi. Pesa gikore yogi teken ngat mane da konyo jo Kenya. Mondo bedigi hudi. Pesa gidong noro mungyo ne jo Kenya lo. Alafu bech si miti. O subsidize nwa jo ngyo si miti ebe ima yod. Ken mi aboro ngyewe mi adek mondo jo yud kaka gedo.
Mafuta be.
Mafuta wange pile pile kisa medo bech mafuta epinika. Icha longa o medo bech kila kitu. Nike production. The production, any production to happen, nyaka energy bede. In kisa medo bech energy ni, kanuru subsidize production, eno pingoni production ginigo koda subsidize. Nike lunu fertilizer manono. The fertilizer was a donation from Ukraine. Nwe negi biro kani Ukraine donate nwa wheat. Koran kachaka wa achonjo kuturwa. Sani bilu, nwa sakalo public participation. Sani akeni wadhi a second reading koso third reading. Kocho pokumigo ya kura duwani wangi wajuu bunge wagi. Kam bunge niyogo kura mpogo regi ugima in midu waroka kajapeni. Nikech Kenya wangi 3 independent bodies. Wangi judiciary, wangi legislature, to wangi executive. They are 3 working independently. Kimedo IEBC ma which will be independent. Gigi allocation gibedo differently a budget onge ni nyakati kumoro. Koro mbunge nike biro ni neti noti manyo development kacha aneno matawa moro ni jalango nima chati ngatuma pingo finance bill ok o draft marima alternative mokutika ugo loan oko mbunge niko kukura nikimo pogorema inmidu waro kaka japinyi ngi chik maruti gole ntie gimoro milongo ni recall katiba inya uoki ni kaka japinyi migole komno kora kwe ungi uru jo uwa mbunge ugise chemagi digo kura kagi gomo pogo regi ni meduwaro wadhi wago record alafu wame jo bunge kati yeko bunge kai wange ni gichato hithi kalu ni kechuruto ni gitu 22 members kimedo ki 6 rebels meku ODM jalamo marongo ni uriri ni ojienda gini go engi 222 kini kai hithi gokura maigi mothi kalu gipuko ni kechinyocho sawa achonia oda nini wabunge madhi pingo gigi gachieta ni bocha kuachonia oda ni mbunge moko kukura there will be no roads in their constituency ada nyisi niya kendo mai wawachi giki zungu mondo giwinja
wachi giki zungu mondo giwinja
if this lane MPs insist to vote for this rejected bill I ask you as members of the bunge la wananchi let us petition against that bill at the parliament building without any charge kito lwa wacho niya wangi chik mari petition against a bill moku mori kota more nasawa chokayo ni chairman anadak Nairobi kota more tingure uru nunende kata order watuwa petition against gino asante uru